Mothers are a special part of our lives. After taking care of us for a long time, they deserve to be spoiled in a special way. And this Mother's Day, Crazy Buses, in collaboration with Sunbathing Coppola, has prepared a special package. An exciting and adventurous trip to Mangochi. There will be activities to spice up the day, such as boat riding and a mouth-watering buffet by the beach, and many other goodies. All these for only 35,000 kwacha per person, including transportation. This year's Mother's Day celebration just got hotter with Crazy Buses. Crazy Buses will depart at 6:30 a.m. on the 15th of October at Old Shire Bus Lines in Blantyre. Crazy Buses, miles of smiles to your destination.
Hachimwene, ni madinene kuti pano ndiye patsala masiku ochepa kwambiri kuti anokubala akwere basi ya kukweze ulendo kunyanja ukasambira ukakwera bwato ukadya chambo cho ukazingidwa bwino kunkopola chaka chino pakufunika kuwadabwitsana kubala nimamuuza mwana wanga uchagoloso kuti asachedwe awadabwitsana magetsi mai yake munthu unoenda dzuka mmawa mbiri lero ndipo ndiyeni nkhani zochuluka monga manthawi zonse muzonse ndikuyamika kwambiri kumwamba kuti kwavomereza kuti profeti Bwande Bwantasa adzukenso ndi moyo tsiku lalero kunena muona mtima si chinthu chapafupi kuti kumacha ife ndikuyamba kugwira ntchito zathu ndiye kumadzada ndiye timadzagona ndiye timadzadzukanso zinthuzi amwene sizikufunika uzitengera mwachizolowezi chifukwa zimatengera kumwamba amwene ndikudziwa mukudzifunsa kuti Obwande lero mukoneka kuti mwadzuka mwa uzimu tu lero mpangana zanu za profeti zija zatuluka inde ndimafuna ndikukumbutseni kuti pachatu Obwandefe ndife aprofeti komanso ndimangofuna ndikudziwitseni kuti maprofeti ife tikukhala ti tachuluka tsopano pano wabweranso profeti Jijo munthu wamkulu profeti amene anzaka akumtambontambo sakumumvetsa kuti akuti bwanji kwenikweni koma ndithu kwa nthawi yayitali wakhala kumalankhula zinthu zosemphana ndi zimene makhadeti amafuna kuti adzimva nthawi yomwe abulasa adali nawo makala amoto m'manja mwawo akapita pa misonkhano anthu akatukwanatukwana ikafika nthawi yake ndiye amadzabwera kudzati tikayang'ana nkhani ya Samisoni mubuku loyera athunso kudabwa kuti kuti akuti chani kuti ameneyo Ajijo the prophet anawauza blazi zote agwaje fufu mimba koma anthu ena ake sanathe kumutolera kuti akuti bwanji anawauza bwana tikagwa tikagwira limodzi tizikalima limodzi na ndolo makosana ntambo ntambo sana mumvetse alao mitsali mitima akanakhala ena akanamva kuti kodi akuti chani munthu uyu Ajijo the prophet leo lino awapitirizabe kuimba nyimbo zodabwitsa mmisonkhano inde mawu oyimbirawo ndi ayi alibe komabe zikafika apa timangoyang'ana chikhumbokhumbo chofuna kuimbacho basi ndipo tuku mtambontamboko zoyimba imbazi sizimatheka yande palozi ntima umozi aizie leo lino Ajijo the prophet aumai maso patsogole bene mawawi pamene oye atafika kwawo mpaka na pano anthu ngati ifewo Bwande Bwantasa timayephera kumvetsa kuti kuda Jijo afuna kuti atani kwenikweni nthawi nake amadzapereka chiyembekezo chachikulu kwa basi kulengeza kulikonse kuti akuluakulu tiyeni kuno ine ndi mawu ndikufuna ndikalankhule nanu anthu mitima pa apa kuembeza kuti ajijo akankhula chani kweni kweni mpaka na adzadzi na onso thukuta kamukamo kuita nitsanya mara onse kuti bwerani kuno dzakambirana akulu musapita kunsonkhano wa ajijoko komabe kutulina kumakhabe lili kunsonkhano komweko kuembeza kuti ajijo amene akuti ayende mawo kodi atulutsa bomba lotani mwe wake ndotani anthu alembekezera bomba kuchokera kwa ajijo ze prophet basi iwo ndi amadzakwera pansanja kumalemba makola ase basi mpaka na nsonkhano kutha anthu kumachoka kufunsana kuti koma kodi akulu mau amatira inawacha ndiye ndiyati pamene pacha kungofuna kuwatulutsa thukuta adzadzeti zoona anthu angasiye zawo zonse ena kuthawira kachisi kumene kuthawa makolasi ndikupita kuti akamve mawu a jijo ndikangokumana nawonso makolasi inu ife ya profeti bwantasa pachinakamba kale kuti zimene zikuchitika ku mtambo ndithu sizitha bwino zithera misozi koma mwina anthu ena ake salemvetsetse kapasula amene waponyedwa ku mtambo so amasewerayi ndi kapasula amene akungodikumbutsa kuti oyenda ndi lupanga amafanso ndi lupanga lomwero idalipo nthawi imene makosa anene ake ku mpingo watambala adaganiza zowukira abusa ndiye kumakhala wo mwanji wa bustavu mwanji wokonda zobwirabwira adavuta kuopsa nyamata kumalima pachulu kuti mbusa uyu ayi ndithu panja penipeni ndiyeyo silipita kulikonse ayi walephera atule pansi basi anyamata mtambo nthawi imene ija ankaperekera matope amwene ndalama za nkhaninkhani makapereka kuti tiyeni nazoni makosana mbusa abwerere kutchalichi basi nthawi imeneyo kampingo katambala kadasanduka msasa zokhazokha kumati lero kuchitika china mawu asomva iyayi komatu ukuayambana linalonso iyayi komatu sakugwirizana chenicheni choyambana osoneka koma anthu amadziwa bwino lomwe pansi pa mtima kuti mavuto onseyo watu awa akubwera ku mpingo watambalawa makosana amene akukolezera ndawa mtambo akhalapo ndiye kunali madolo ku mtambo-mtamboku otamika ndikubweretsa chisokonezo komanso kuthetsa mipingo tina amayenda ndi chithumba mpaka na makalowa mmisonkhano ikulu ya mipingo ina kumapanga ma t-shirt ya anthu amene akuoneka mpatuko kuwapatsa zida tina phwanga tokotani mbusa azisiya abwerere kutchalichi mpaka na uchatsika kuvala dzina la Yona othawa kupita ku Ninive ndikapezeka mmimba mwa nsomba ana achipongwe kupeka nyimba mfekere abusa abwerere kutchechi chani uko makosa na mtambo ana atasa kuudya mpingo watambala lero lino tsono zatembenuka bagi to senda ng'ombe zangana ku dazi bomu zinkachitika ndi ena zija pano tsopano yakona nthawi yoti nawonso azione kungoti mantha anga kumakhala pepoti alawiriratu kuziona nanga miyezi itatu yokha bwana anzawo adaziona adakhala zaka zoposa 20 ali kunja pa mtetete nthawi zina ndikumbati nkakhala ndikumomba mmanja kuti koma anthu a mtambo asiupamalimbirana utsogoleri wa kumbali yotsutsa zona koma dziko limasinthadi zione uli wino wake kumeneku ali ndi manja anchera mwene akagwira chilichonse sichimatha bwino inalipo nthawi imene ena ake adadaliridwa kuti iyayi inu mukhalo yang'anira maphunziro koma ndiye kunali wo mapokoso pakati pa aphunzitsi ako sukulu ya sakachenjede ndi mapholisa atayika matekitivu kuti adzike chitoka zitape makalasi ophunzira nkhani idavuta kuopsa mpaka na chaka ana kulephera kuphunzira sukulu nkhani yake kuti apepese na malambayo apepese mbali na ena kuti asapepesa ankolo kulephera kuthetsa mkangano chabwino iyayi pitani mukayang'anire nkhani za malamulozi ndiye kumene kunso kunakabuka nkhani yokhudza malipiro anthu ogwira ntchito kumabwala za milando ndiye kunalinso wo kulimbana mpaka na miyezi yochuluka kwa basi mabwala asakugwira ntchito ankolo analibe nazonso chidwi chothetsa mafuta kumeneku kumudzi kuchikumbeni kuno ndiye ndisachitanso kulankhula kwambiri mukudziwa inu mmene zinthu zake zayendera ankolo chidwi ayi ndithu zinthu kumangochitika zokha dziko khala ndi olamulira ambirimbiri akangodzuka mmawa opanga ziganizo basi ankolo kumangoyang'ana ziganizo zina zomapangidwa mpakana ndi azilonda awo lero ino zonse zimene zikuchitika ku drama group ya mtambo ankolo akanangozisiya nkulola anthu achite chifuniro chawo nkasa kwa mwina zikana tabwino kuma zuma mbegezera nkolo kuti atandiza kuti anthu ayanjane ku ntambo ntamboku kaya ndiwona ngati nkwembegezera madzamphutsi mphatso imene ya nkolo alibe zisiyeni zimenezo Ujeni, kumaluza puru ndianza wambizi United, zivuadza zeni zivuadza. Zoma upatisaji mbegezo, iwe mkubati kwa mamatimu, siku mamelewa. Kuti bambu inu, hai nitu. Zazi bambu zogiri tamanyazi, zoma sawela mpira ngari dziku, sawela fishi, kabena fly, kabena mwina lau ndasi. Ayayi, loko ni chale isa ya Obwande, sikuti ndiye ingafike pa uchivwadza, umene madulu aluza pulu ndanza wa Ambizu United, akumana nao. Poti inu, muli kumeneko, tawauzani, angotetsa basi matimu wa, angoyamba za kwaya mwene, ndende, guri mozi, ndi kwaya ina ya kumsikwa nsenje wa shireku, timate Jamboko United, anayimba nyimba mati,
habale tikulo, batikulachi weluzo, Hey, kuza kala sefa, yosefe la antu, agati kete, hii kete, anzanga kete, hii kete.
Mbizi unade niluza buru, mungu amba za kwaya basi, zampira za kanika, izi zampira izi.
Tata ine wano kuna kumuzi kumalawi, Obwande, kukunia sarande, sunga mpense.
Sepa kwenze buses, weneche wapangisha ulendo kwa upusu, kweniso wambula kufuska, chupachama kochi gitu, ganyofu nyofu, kweniso ya kusunga nyengo. Sepa kwenze buses, tizapano na makani ya wemi, kumanyisikani makasomara gitu, kutimichengo yitu, yichari ndasinde chara, chuka ulendo ufuma kumzuzu kutoku blantaya, ni 20,000 kwa chayeka. Nipo sange matumula tutikiti na kuwerera, mugulipira 34,000 kwa chayeka mwenu. Ulendo ufuma kulirongwe kuhisa kumsuzo ni 12,000 kwacha. Usanga matumina tutikiti ya kuwerera ni 21,000 kwacha. Viwemu kumia kupweze buses ni vinande. Nipo imo usange mwapanga advance booking ya 5 days. Mzuzu to Blantyre. Mwaza mnipa 17,000 kwacha. Nipo kulirongwe 10,500. Kweze buses. Ulendo ukala mwakumasuka. Kugaona namu na customara masnacks na madrinks. Kuravira screen into wa yose. Weniso ka eya kunikapira katumpepo tuzizimu. Kwa ambula kuruwa internet ya ulele. Yose mumo.
Pakunyamukira na kufikira basi za kweze kuna kumsuso. Mpachikoma house kuseli kwa haa referring station. Nyengo ya kunyamukira ni 7:30 na mlenje. Ndipo ya kufikira ni 5:30 na mise. Kwenye mutumuli letu tiketi yu ni kumsuso. Yembani pa 0-882-946-650. Kweze basi. Miles of smiles to your destination.